Sine inkinga eziningi zamacala avulwayo ngokwe rape ngabantu abafileyo otholi lamacala isikhathi eside akhala emakhoti elokhehlehla abanye uthole baze bakuthi laba bantu abama victim baze babuye back bazobabulala ngenxa yabaseshi ngenxa yeinkantolo engafuni kwenza umsebenzi wazo. Ngizelane Western Cape ningangishaye bafethu. La Western Cape kunenkinga enkulu. Kunabantu abasebenza emaplazini la Cape Highlands. Kuneinkubela esayithola kwilento ka May 1 lana abantu khona abashawaye emaplazini umlungu ngoba mhlambe befuna imali yabo efanele. So labo belungu mabevula amacala baboshwa kalandelwa kusasebenza lento yebala elimhlophe. Howick, what a ugogo Mulive una 86 years oshawe umlungu uGerard ngoba umlungu akaboshiwe kunoma aboshwe icala liyahlehla ngangokuthi ama abaseshi angazi noma bayagwazelwa yini bagcina sebenza njani sebe beshiya bengayi kuyicourt. Yebo. Elimpompo eParabowa what 7 and what 9 amanzi awekho lapha for 10 years ompompi ba empty omama baya resho beyokha amanzi emasimini
okwesi. Order honorable members please. Yes. Lower your noise.
I'm not playing here.
You are not Mam Khawula, you are not playing. Please, yeah, members, let's give each other the respect that everyone deserves.
Lolu sizwe luphekene nabantu bakithi abamnyama la South Africa. Lana sinenkinga yamacourt. La sinenkinga yamajaji. Umuntu mayefile siba nenkinga ukuthi icala lakhe kuphelele emoyeni. Kukhona into ke ngihlezi ngicula. Le yama body parts. Le yanto ugovernment naye unesandla ngoba kufanele ngabe lezi zinyanga ezingoqhiphkowe okuyizona ezithembisa abantu ingcebo abantu bafaka ngaka nje trubona kuthathwa ama body part okunye okuhlungu kakhulu yile yokuthi mangabe kufe umuntu omnyama la South Africa akukho la kuthiwa nangiseboshiwe kusaphenywa kodwa ke kube webala manje seboshiwe. Yizo-ke lezi zinto esithi if le mnyango ekhona ingakakwazi ukusebenza ngendlela ngeke sikwazi ukuyiphasisa ne-budget. Ngiyakamhlaba iyalingana manje kamhlaba iyalingana ngikhulumela abantu besifazane neyingane. Bamhlabi yalingana kunendawo lapha yami eyichoba noma ngathi eyisiqiwo. Le ndawo ngakhuluma ngayo la ngifika ngo-2015. Ukuthi le ndawo abantu bakhona makuzovota kuyaziwa. Lapha kunabantu abareshwayo kuneyinkubela lapha ya. Kodwa iyingane zabo mangabe zisezikoleni ziwela ngapha akekho oyayo lapha ayobheka.
Thank you Mam Khawula, ngikuphe imizuzwana eminingi.